yena utshela uba ukuthi khona amanzi chick la ebombini.
Lalela, bitch.
Yes, I tell you.